me fa unko Atebubu amentin mensine no emu eho na Atebubu College of Education ewo ababeto dwase enre nwumre insubransam to ye dormitories me no wosukum wonom enchansi nyina eso apa odi adesre esra ban sada roma omra emeyema wo mo
sense kase ye to ye na mframa ene nemu na eto obebro don hyre ye nam so ema boys dormitory ye wo Atebubu College of Education e wo Atebubu amante mensine obu no istimante mu ne de e so pai ye ne senti mattresses a adisuafo no eda so ene wonom enhoma wo disua de nyina e fo ye abra teacher trainee CB ene yamani boni echeche nkomo no wo de adisrede ato aban ene mu se wo meboa wonom se de beye a enhoma ene akade a wo disua de a enam nsuo no so amane nyina asese no wonya bi no fa nto a wonom adisua so.
One thing that we are hoping for is that is some stakeholders who came to our aid and support us so that they can set the place up on time so that students can continue with their academics.
Well, we have over 20, 30 people sleeping there. It won't help us, so we are pleading so that the government will also come to our army.
Dan bungalows bi wo hɔ nom a ɛyɛ duty bungalows te sɛ vice principal ne bungalow and some other duty posts as yɛ kasa yi no yɛ ni saa officers no wɔ around enti quickly ɛsi yɛ na no na kyɛ sɛ ɛnura anopa yɛhwɛ kɔsie.